Amshawuhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani? Bawina amalotho, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohla okunye. Ngishayele ku 0636898922 noma ku 0824591816. Khumbula, lesikhwama sihlala emontweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithi into abantwana.
Happy Winter Day, Happy Winter Month, Happy Youth Month, sibonga kakhulu. Siphume holiday labantu abasha, the most suppressed and most poor people, abantu abasha, the most neglected people, abantu abasha. And I don't know, as an elder people, we were 30 years in the regime, but we have never changed anything concerning abantu abasha. They are still poor by far, abantu abasha. But sithi Happy Youth Month, khona kunjalo. I don't know what to push up team. But we're celebrating in poverty. This is what we're talking about. I'm talking about the people who are living in the city of 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 the address of the city 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 of Queen Street and Albert Street. Was the city of 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 nibahle nonke njengamanje sizozothatha ke sithi sinikeze itopic topic esinami sithi insanganzanga sizokhuluma kakhulu azonsanganzanga sithi yini insanganzanga abantu bafunde kahle sizonsanganzanga ukuthi do you need it or bayodingene abantu manje sizothatha ithuba sibingelele umelapho wendabuko umelapho wendabuko osempumalanga ngithathele isinqumo lesothi ake ngisize abelapho wendabuko abasempumalanga awungizothi ntini ngithi mina ngithathele isiqhumo ngathi ake ngisize abelaphi ndabuko abasebuma sibakhangise noma siba-advertise basitshele bona ukuthi what are they doing in their realm, in their offices, in their space, in their place of practice. Akuyena ubaba udokotela ushilo umelaphi wendabuko osuke eshilo ngenzela ukuthi yonke into oyenzile usuke uyenze naye solely at your own maturity. Baba udokotela njengamanje mfaka komina kwenda buka usendaweni yaseKindrose. IKindrose angichaza la. Uma usuka la eThekwini ugibela straight izinto eziya esekhunda. Lalela yaka lento yokuthi khuluma namfaka umlo kunwana noziphi. Ngithi mina uma usuka la uya eKindrose usuka la uthathe izinto eziya esekhunda. Uma ufike esekhunda uma uzosuyamfonela usho ukuthi mkhulu ngila esekhunda ngigibela nozosuggest thatha ke i-Uber. Uyitshele straight ngayitex thatha i-Uber usitshele ukuthi uza eKindrose Extension 21 kubaba undimande. Thereafter uzobe usukwazi ukuthi uyakuphi exactly izokuthatha i-Uber mebuza umuntu we-Uber ukuthi uyakuphi ukuthi ngiya kule nyanga enamaflat amaningi. Amaflat amaningi aseKindrose awamkhulu undimande asikusho ukuthi inyanga zi-investile ku-property. Ama-flat amaningi ozowafica laphayana umuthi yabona istedi lesi umuthi yabona istedi lesi uyabona istedi kusuke kuyena-ke lo baba kusuke kuyena-ke lo njengamanje sinike ithuba kubaba undimande sijake simfakeyo ubaba udokotela baba sizibotshala umfana muhle ngathi ikhehlele uzolo abancinisa i-software because demand asibingelele siyathokoza mkhulu baba udokotela and then kade sikulandela ngefoni ube wabonakala embazwane kwamhlabelingana bese kwenze njani ayimanga ukukhulu ukhuluma nababudokotela mhlawu odideke mi ukhuluma ngesitulo akhuluma ngale ibhenchi isiqiki isitulo lesokhlala tafule ukhuluma ngani
isitulo esidingako mkhulu akusiyi ibhenchi akusiyi isitulo
sase ofisini sezawundawo lesinema sokho ngiyakuzwa ngoba bengenza ukuthi ukuchaza ukuthi ngingathathi noma eziphi iy'tulo ngifike sengiphethe isitulo ngoba khona lezi esihlala kusona mesigqule yabo yakhuluma kahle uthini kumina
Okay. Ya, ngisukule semali dinga ukuphatha sona ezena solabini. Ngizobusebenza ngazo isitulo leso. Ngizobaphatha nengubo yokulala. Lecha ingubonesha lingakasebenzi. Ngizobunikeza lo msebenzi afuna kuyena.
Njengoba nje nje basikhuluma si live ku Facebook, si live ku YouTube. Baqala bakubona okuqala ukubuka manje u-Opa Mazibuko na uyakubona ukhuluma ngento ezwiwa abantu njengamanje akuyona into ezothatha isikhathi. Ufuna ukuthini abantu uyiphethe ngubetsha usithole isitulo esinamasondo uza kuwena uzokunika isitulo uzokunika ingubo zizoba ngabe ingubo olokuzo kuziqoqa abantu. Hayi ukuthi ukulethele ingubo uzokumbathisa. Beyi no kuba ngizo
bavathi la
ikhale.
Ayishila ikhambulo uzophila jika kule naye emuva.
Khuluma nami baba abantu bayasifunda isithwalo bafuna ukuphakama uthini kubona.
Manje ke ngithi njaba lenkulu lasifuna akawazi angithinde ukuthi lawakha ukuthi abazazi ukufuna ini ngoba lento iphamsa ngendlela ehlukahlukene. Kodwa lezi zayifunako ufuna sikhombe emsebenzini okwaphezulu shoti emkhathi aliphamise iye phezulu. Ufuna amathende emphakamise aphezulu.
Baba uDokotela baba sizobajabulela baba ndemande ngizocela usiphe inamba yakho ngihlole ibhene sizothola ukuthi una baba uDemande o inamba yakhe ethi
inamba ngizothola 2 78 74 104.
Baba uDokotela baba sizobajabulela umfana omuhle nje akhehle umzulu amancinisi bese no baba umela phendla lapho baba uDemande. Siyabonga baba uDokotela sithi asifafake laba laphi ndabuko yonke into abeyisho isho nje ngobaba uDemande hayi baba uDokotela. Hayi baba uDokotela baba sizobajabulela. Yabo uthi ngiphethe la. Yabo le nto lena ngisazokungena ngikhulume. Imbali lezi yabo I was given by my daughter. She's like 10 years old. Uphe baba imbali. What he had for Father's Day. And I was receiving a lot of grace messages, beautiful messages, awesome messages. Bethabantu happy Father's Day baba uDokotela. Ngizoyikhuluma lento kunenzondo ekhona uzofuza ngakhe nje ivideo efundisa ngenzondo ekhona kubantu besilisa nezondo abantu besifazane ngokuyingokunye but sizokhuluma lento sikwazi si decolonize ukukhona umuntu oyifakayo engqondweni zabantu ngoba inkolo noNkulunkulu akakusho lokho baba uDokotela sizobajabula baba uDokotela. Ngidanza ngifuna ukukhuluma ngezinto zabantu besifazane. Ngifuna nje ukukhuluma nomuntu wesifazane njengomuntu wesifazane ngezinto nje zabo into zabo ngifuna wena umuntu wesifazane ngoba isitho sakho sangasese uyasebenzisa ngendlela eyahlukene abanye badayisa umzimba abanye banamasoka abaningi abanye vese asikho kahle nje vese uphathini wakho akathokozi ocansini indlela eneza ngayo izinto akwenze nje nakhe ngithathele i-drink ikani le-Sprite. Yeso thini kwena? Thathe ikani Sprite. Uma usungithathele into esibizwa ukuthi umnenge, igobo londo lakho the shell, igobo londo lakho, musu uyashisa negobo londo. Libo umlotha. Musu usushisele legobo londo ufuna ulalele kahle. Uthatha legobo londo leli ukha uhalf teaspoon uthela ku Sprite. Yeso thini kwena? Ukha uhalf teaspoon uthela ku Sprite. Uma uphuma endodeni uyokwenza into okade uyenza ngazi ukuyenza kuza enye indoda awufuna ukuthi izwe ukuthi khona into okade uyenza uthatha lento lo ugeze ngayo uthatha lento ugeze ngayo la ngaphansi ukhapheze ugeze ngayo ivala thatha umuntu olandelayo akezwa ukuthi kuye kwenzekani. Angiphinde ngisho uma kade ulele nenye indoda kuzofika indoda yakho uma vese yazifebele ekuseni nje umuzi imoto iduma bese uthathe lento le uyikhaphesa ngaphansi ugeze ngayo uvala umlomo ngesikhathi ephaka nje enza lento ayenzayo uyovuswa uyena kulungile kodwa kusalayo lento azoyifuna uzoyifica ngoba sibalekela ihlazo labantu besifazane ngoba lezi zinto lezi if singanitsheli nizothola abantu abawrong bese kuzothi wena ofuna ukuthi owakho owesilisa angiphinde ngisho la ufuna ukuthi ube mnandi nje indodeni indoda ifice uvalekile but ubusufuna ukuthi owakho wesilisa umelele nenyindo intombi banukelane baxabane bahlukane this is what you do. Ngizocela ukuthi le video iwele abantu abawomakhosi nezinyanga so that they will know which what to do. Uzomthathela umuntu esibiza ukuthi umahogwe umphane phuce okhothi bulatha in bracket unukani thatha ke lomuthi lona kodwa ubhela nje isilathini thatha le mithi ugayo uhlanganise langisho ukuthi ngithini uma uzolala nendoda osolayo ukuthi iyajola too much kanti lokujola kwakhe ijola ngemali yakho ayisebenzi kwamuntu ehamba ngayo yakho kwamsebenzi ewenzayo uyawufaka yafaka ubamncane wakho bobethu bezokusiza umkhoyana not knowing ukuthi umkhoyana uzofika soqomla ngaphakathi mahobe umphemephuce unobani kale lihlangana mese nizolala thatha lento uyikhe ngithi isipuni uyifake eglasini musu thatha iqanda phehle iqanda lilodo ziqanda mese usuyayiphuza lento musu usuyayiphuza mese seniyahlangana ke nomkhonyana nenze lento eniyenzayo nenze lento eniyenzayo emva loko seniyayeka nikela lento yodwa musu ukhala ngeqolo uthi nje iqolo ngathi liyanqama ukwazi ukuthi yini emva loko usamnika lutho for 2 days uyazi uma ungamnika lutho uzohamba adedela leya nto laphana noma ngafika afaka ikhondom noma afika ikhondom angayifaki angithi wena umqabulile angithi wena nahlangana ngezansi la emlomeni wakho uma umqabula make sure that there is enough amathe uzothi uma umqabula umncela ulimi kanti ufaka namathe kuyena into eyenzekayo this is what it takes going to happen now uma eya entombazaneni intombazane izonuka amasimba izonuka kambi izoba ne raw bad breath izonuka kambi athi mathi uyolala naye ufike kuxhafuke lamanzi lawo eqanda lawo mhlophe hayi la yelo uma eqhubeka bese kuphuma into eyelo usho engathi i-discharge athi awusho ngani ukuthi uyagula athi uma iyangazi nami ukuthi wenzekani kusuke kuyileso sibango hayi isichithi kusuke isibango leso isuke sisakhe ngani suke sisakhe ngomahobe unokane umphanephuce leso sibango leso sisakhele ukuthi wena wedwa endodeni yakho uhlale kahle ungaloku uhlushwa omunye umuntu ngoba le iyakanye ayiphinde ibuye iyakanye ayiphinde ibuye iyakanye akaphinde abuye lo ntombazane phinde kwakuthi bakwazela ukulala kuphoqa le ntombazane ngoba yena usuke service esecikekile ngokukhuluma nje nayo usese right uzothi umyeni wabudokotela ngiyakuzwa ukuthi uthini but ngalala mina nomuntu but since ngalala nomuntu ngibizwa ngesifebe ngibizwa ngayo yonke into kunomuntu nje ongumele ukuthi mina ngilala namadoda abantu ngokuthi nokuthi lalela-ke kuthola iphepha ngithole iphepha yabo this is a toilet paper ngiyidabulile la yabo i-toilet paper le write the full name of the person ofuna ukuthi umgqilazi bhala la iphepheni then if usubhalile ngizokunika imithi ewu-3 ozoyidinga uzodinga umuthi esiwubiza ukuthi warbuka sarutarus uzodinga umuthi esiwubiza ukuthi i-black pepper uzodinga umuthi esiwubiza ukuthi i-hot chili pepper uhlanganisa lo mithi leyo uhlanganisa lo mithi leyo mese le mithi-ke uyithela la uma usuyithelile uzobiza igama lalomuntu uyifolde lento uma uyifolda awuyifoldi ize ngakuwena uyifolda away sibanibani hlukane negama lami izibe encane lento umuntu usuyifoldile uzothi uma usuya etoilet ekuseni ufike lento uyiphonse khona etoilet ukhulume uthi what do you want to see happening in the world. Lo muntu akaphinde aliphathe lakhe igama. I repeat, ngeke abuye aphinde aliphathe lakhe igama. All you need is just a toilet paper and a bathroom where uzoyiphonsa khona. Ngeke aphinde aliphathe igama lakhe ngoba kunezinto esiyisukulunywa abantu ezinye ziyizona ezinye ngicike kuzona ngathi. But uma usubona ukuthi mina I'm that bad, yena he or she is this good, ukuthi angahlala akhulume ngami nje unomphelo. Lana umuntu osifazane ngiyakuhlomisa njengamabomu into engiyifunayo-ke manje sengiyifunela umuntu othi babudokotela nginey'ngane babudokotela iy'ngane ayisebenzi iyahambe yokwenza i-interview iyahambe yokwenza ama-trial iyahambe yokwenza ukuthi kodwa still ayikho into ehlanganayo nginomuntu manje othi babudokotela bangibizile emayini siyabakwabobesi bangibizile emayini ngiwenzile i-interview ngayenza i-physical test and sengilindeke ukuthi ngibizwe ezanjena-ke thatha amafutha ebhubesi hambe amamayothi abakule mafutha ebhubesi abakunika amafutha engwe lion and leopard. Lion and leopard, not cheetah. Lion and leopard. Bakunika amafutha ke manje engwe. Wathatha umfutho ubahlanganise kahle. Mese uthola impepho esibiza ukuthi impepho yamawele. Khona impepho yamakhosi, ngifuna mina impepho ke yamawele. Thatha impepho yamawele ke uma use uyishisa impepho yamawele, uma isisho uzofaka nala mafutha lawo. Uzothi babudokotela ngeke akwenze ukuthi avume usha amafutha. Thatha amafutha ushise wona kuqala kwahlambda ushise ngesikhathi esesha umuse ke ushisa nempepho ufake nempepho ngaphezulu. Le nto oyikhulumayo edlozini, oyicelayo edlozini. It's going to happen very, very fast. Bazobiza bethanda bengathandi. Umuntu lona osuke ecela okuncane edlozini. Ecela ukuthi njengoba uza bathi bethe bakhonyana bayeza nje bazomhlawula. Sicela ukuthi njengoba bethe beza ngomhla ka 15 kuJune 15 or June 16, ngicela ukuthi bafike ngempela ngoba abantu sebeyazi ukuthi kungakukhona into ebajikisayo. Ushisa le nto ke la umuntu useyithuma. Ukuthi ufuna ukwenzekani. Le nto ikhanyisa edalweni bese kuze khona idaba ezisa nenhlanhla kuphela. Ngoba lezi nto lezi if we as izinyanga we ain't going to tell you abantu abaronga bazontshela mese neza into errong. Le nto siyakunika yona ufike uthale ilande isigubhu enyangeni. Ulande uphondo enyangeni. Ulande into ewukuthi enyangeni ozosebenza ngayo. Iyafika le nto ayisebenzi. Thatha le nto le amafutha ephubesi, amafutha engwe, impepho yamawele. Shisa ke le nto le. Ubuzo usuyacela. Ngoba wena ufuna uziphesecute, uzikweshine la ukuthi why mina kubo bonke abantu engibahambayo angaze ngiphumelele kuwena. Ayonke imithi ayisebenzi noma imithi ayisebenzi kumina. This is an unlocking device. Yomuntu othi into athi uyayenza ayivume ukuhlangana. Lezi zinto lezi, we are opening kunina ngamabomu. Kufuna nazo ukuthi lezi zinto sinika ngamabomu. Eyinto engizoyisho futhi, njengoba uzama izinto, but uziqalise ulethi. And then into engingayisho kubantu abathi bafuna i-prosperity in terms of financial, abantu abasha. And then ukuthatha isithwalo at the youth level, sinobufakazi by far. Abantu abathathe izinto bese bancane, abathathe umnyanga bese bancane. The time they reach 40 years, they already meant a lot of money. Lot of money. Because if uthatha okungacabanga ukuthatha isithwalo at the age of 67 years old, you are wasting part of your time. But I would advise or suggest that at your youthful level, ingqondo yakho isavibrator as soon as cutting it is off to touch his twirl. Lapho ingqondo yakho isasebenza kahle, as soon as cutting is off to touch his twirl. Engisho ukuthi thatha ke isithwalo at your youth level, ngoba uyakwazi ukwenza ama mistake uwa correct at the same time. Because zonke lezi zinto ezi-affect abantu abadala, wena ayisakwazi uku-affect loo nto. Ingakho sithi better for you ukuthatha lo msebenzi kusencane. Njengamanje sizofika la esithi khona abantu sebanika unsanga-ntsanga. Unsanga-ntsanga uyini? Unsanga-ntsanga uyisigubhu yini? Unsanga-ntsanga uyini? No. Unsanga-ntsanga ubabamkhulu ozobe sinikeza ukuthi usebenze ngaye ey'ntweni zakho. But unsanga-ntsanga unama-disciplines amaningi. Discipline number one, you must have a room engezongena muntu. That's number one. Besikhokhela unsanga-ntsanga noma uzokwakha unsanga-ntsanga, this is what I want from you. Ngifuna ukuthi ungitholele imbuzi. Mese siyayibulala le mbuzi, sikhiphe inqina langaphambili laka-right. Imbuzi, it must be white or any given color, but it must be a male, kube yiduna, kungabi inzikazi. Thereafter mese siyakwakhela ke lo msebenzi. Loo nto uma usuyakhilwe, usuyakha, uyakha nje kahle, uthatha ibhakede eli-clean noma elidala ozochamela kulona for 4 days. Uchama kulona, uchama kulona, uchama kulona, uyavuka ekuseni nachitha njalo ebusuku, njalo ebusuku uchama kule bhakede, njalo ebusuku uchama kule bhakede. Lothi-ke le bhakede ke mase selilungile, ilona-ke esizokwakha ngalo lo msebenzi esibiza ukuthi umsebenzi kansanga-ntsanga. But asiwakheli noma ubani. because umuntu othi unayo indlu engakwazi ukuthi ivalwe ingangeni umuntu muso siyakhelwa ngitsanga ke uhambe ke uyosebenza lento sizivula ngamabomu ukuthi abantu abazazi ukuthi they can do it at a youth level bathathe isithwalo or njengoba usumdala nje usukhela iproperty yakhe enkulu usungakwazele ukuthi unikezele umsebenzi ubizwa ukuthi umsebenzi ngitsanga wo baba dokotela wami sizobojwa mfana umhlesha ke hlozwa la manje sithi churu sithanda nokenya kodola lapho goli niyakodola 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 baba dokotela baba sizobojwa mfana umhlesha ke hlozwa la manje sanisho futhi ngibalisi siyabonga.
I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotho, bawina icasino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohla okunye. Ngishayele ku 063-689-8922 noma ku 082-459-1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emontweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithinto abantwana.